yeah, tomorrow. See you tomorrow. I love you, Dina. Yeah, tomorrow. See you tomorrow. I love you, baby. Dina, Jenison, I raffle, Sonny.
Thank you. Thank you.
balila ɲɛdi misa ye fɛn bɛɛ la duniya la fanakɛ sabali ye ni mɔgɔ sabalila i na diɲɛ diya bɔ dɛ diina 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 o sababu sɔrɔ alima min kunba na koba kɛ kunba. Baba kone ko ajakuba kama kisonye de Baba kole ni ko masanwa nyensige madine to ala isababu tewa madine kalu ni make bahasidi imadoli ne ni madine ko wali te abada a kaira jinu fara e woni boye kaira jinu muso jini jare kaira sijo sigi e fiye jane e tere ke fiye neteri ni ni ajo fiye jane Jigozo ya mage achani dinaka jia nyomanyala Yo dina dina Musolu la mangoroba mangarani Dina yere senani ninye Muso teni kobarika Aywa muso nyale dite chinyalale Furu muso sona wa lete jia Fatuma babi sona wa dine ima chinya de Ala bana nike ala Fila fola alu marula Ala bana nike ala Dina se moro juru marula Madina kulmani fila fola Ila kobe di mimi na hodi mima fara Alaka na di vidi fara soni kungote Madina kulubali souveniri fele Souveniri kaseti file kalima Ika bitiri nuini horo muso jugulute Ika toka lame Nitema na horo muso nyumanuna Ibako achana nyumanadu Ina bitiri jigi unana mekoteli Jare dunkili da ila Mone mo dunkili Yuhu